Bano batubwiye yuko premier dame nyene icubahiro umutambukanywa n'icubahiro mukuru y'igugu aza kwitaba bino birori ariko ntiyaje habaye ingorane nyabara
premier dame nurundi gwego nugwego runininya asha kuvuga ati umuntu asha kwamari mugabo agafatigwa musanzwe icambe na mbere no shima cane yara twaragiye turamitura nkugwaruka aratwakira aratwumviriza igikogwa aracumva nivyo vyukuri yari kuza kuri uyu munsi kandi yaradushigikiye mwarabibonye yuko yanavyiyemereye ku mbuga ziwiwe ntivyashobe gushika gukunda yuko ashika nga
Isaac TV
oh. Yes, bakunzi ba Isaac TV exclusive interview fise cyo bita ntumba zenza kwibaza ababijejwe uno musi turi muri Miss Ngoma of course mwabonye ni evenement nziza cyane kwakoze live amasahani byare bishushe cyane mwarabibonye ababikurikiranye barabibonye reka ndikumwe n'umwe mu bateguye kintu giteramo ndavuga ni directrice wa ino events ndafite utubazo twinshi ndamubaza mademoiselle
nisawa
meze neza
n'amahoro cyane
dufashe akantu bakita gute mu kirundo
akonye
munakaranga tirisha wasi mubaza ujya mama
meredore akantu bakita gute akabakita gute za urubari umudaho natwe tuma tuba turi ku ishuri tuguma twiga je twa twazanye mu nyakaranga
aguma
bidufashamo twigira hamwe
felicitations kuri evenement mwabonye yagenze gute exactement réussite mwayironse cyangwa hariho agahazi
turashima imana cyane kuko yagenze neza urabona yuko naho imvura yaguye kandi umwanya utari muto ariko abantu bavyitabiriye urabona yuko bitaretse abantu bataretse kuza kubera imvura bagerageje kuza turabona yuko by'ukuri Miss Ngoma yari ifise ahantu imaze gushikana izina yari ifise ahantu imaze gukora ku mitima y'abantu marwe ko imvura yaguye umwanya munini nyadutangura dutevye ariko gushika ku isaha zine evenement itaratangura ariko abantu bakaguma barindiriye bagahagara mu mvura bakanyagirwa byaturyoheye cyane
ok burya nta kaburi nta nyambo ibura agahonzi wabonye n'akana
agahonzi kabaye nuko iyo mvura imaze kugwa programme ntiyabaye nkuko nuko yari yateguwe kuko hari vyinshi vyari vyateguwe gukogwa kuko urumva uvuga ati biri sophistique gusumba ariko ntivyabaye bigikunda kubera imvura iki dutwara umwanya munini twari gutangura saa moya dutangura saa yine z'ijoro urumva yuko bidashobora kugenda neza nkuko twari tuvyipfuza ariko abantu baryohewe igikuru
nice ndavye ingene mwabiteguye of course byari ibintu biteguwe neza cyane bivanye na organisation ngere je nabibona byari ibintu bipanze ubona ko ari ibintu byagiye ku rupapuro kuko birandikwa neza ikibazo nyamukuru fast inoti yagiye kuri ino evenement ishobora kuba angana kurangahaye gushika kurangaha
amara menshi cyane
dukinira ku mafaranga ku mamiliyoni angana
amara ni menshi cyane na mamiliyoni kubona yuko twakoze sigiteramo kimwe harabaye preselection harabaye demi-finale harabaye finale ibikorwa mwarabibonye uko byari bimeze uko n'ubunini byari bifise ku mu evenementiel wese canke kuri mwebwe namwe muja mu ma evenement ubwo nyene muca mubona amahera yoba yarakoze meshane
ubiravye urabona ko hari icyo mwarushije abandi bateguye andi ma miss
nico gituma twabihaye abadukurikira babibonye nibo bo kuduha amanota ikiryoshe nuko twashoboye gushikana ivyo twemeye kuko igihe tuvuga yuko tuzotanga umuduga si benshi bashoboye si benshi bavyemera si benshi benshi bakunda kuvuga ati vy'ukuri nivyo uwo muduga nivyo bazowutangura hari ariko ikiryoshe nuko ingoma event twashoboye gushikana ico twiyemeje iconye abasigaye nibo bo kuduha amanota yego
ok sawa Marjoline ni Marjoline
Marjolaine
niko yitwa twari twibagiye kumbabwira izina Marjolaine n'umwe mu bantu bateguye kino giteramo of course kandi murabona ko reisite yabaye nini ariko hariho bimwe byagiye biravugwa tujya mu tumwe ntitwagiye murahura natwe tutuhambisikade bamwe bidoga ngo mwarabivye proje ibindi n'ibindi situation mwabyifashemo gute muriko murumva amakomantere nkawe wowe nka directrice wa event
je nka directrice du projet ni vyinshi vyagiye biravugwa iconye nivyo ariko niho ucubona yuko uri kurakora kuko iyo hatangwa kuboneka abitirira igikogwa nuko ubona ku gikogwa cawe ari ciza kuko iyo ukora nabi nta muntu numwe ashobora kwitirira ikintu kibishe
ariko naguciriye mu umunsi amajambo aba nta nakimwe mwavuze kubera kubera imitashimye kubyishura cyangwa mutanga umuco fast
twashize imbere ibikogwa twashize imbere ibikogwa kuko ariko abivuga n'umuntu ariko twebwe yatuvuga nka entreprise rero entreprise ntidushobora kuvuga ngo wishurane n'umuntu iyo tubona ko bikenewe gutanga umuco tuguha umuco nka entreprise kuko ntidushobora kwishura nk'umuntu twatatse rero igikuru hakenewe ko dutanga umuco twarabishyira nko ku mbuga zacu za entreprise nka Ingoma Event ariko igikuru twashira imbere ibikogwa hama twaranishima cyane tubonye nkaho no kubaritirira igikogwa kuko twaca tugira ingufu tubona duti hari ikintu turiko turakora cyiza kiko kirashimwa mu bantu ego
of course amatwa sumira mwe makuru duvise nuko izina even mazanye ngene mwagiye muritegura ama company yarabatahura ariko muri final ama company ngo yarabagwaniye cyane kubera iki
ni bya bindi nyine niyangura ni hari hani wacu i Burundi nera no gutera kamo aba ama entreprise ama company ahari nukuri ibikogwa bene ibinye biha ishusho gize igihugu vyerekana yuko bihuriza hamwe ugwaruka icambere biha ishusho gize igihugu no byinshi cyane yuko boza barabishyigikira kuko ni henshi twadodo twahuye n'ingorane nyinshi cyane ni henshi cyane twakoresheje umufuko wacu kuko washobora kujya kudodora mu makampuni nk'uko nyine bakakumviriza kugira ngo murabyumvikanye ariko hagera gusohora inoti ukababura canke ugasanga nayo ariko aratangwa ni ya yandi uvuga uti ok nta kundi rero turashaka guhimiriza amakampuni n'ama entreprise aherereye ashobora gutahura iyo nivo tugeze ko kuko ni yindi nivo kandi ya publicite iteye imbere kuko urabona uretse gufata mu mugongo hari icyo bita visibility muri ivyo bintu ugasanga bariko baraganya ibicanke biriya turashimira cyane ama entreprise yadufashije hariyo ayadutahuye njewe mvuze Volcano kuko ni entreprise yadutahuye kuva mu ntango kuva tugitangura conference de presse ya mbere murazi yuko bashe yacu ariko Volcano gusa badutahuye kuva ku munsi wa mbere kugeza ino saha tukiri kumwe nabo turakeneye benshi nka Volcano turakeneye benshi batahura ugikogwa nk'ico turakeneye benshi bafata mu mugongo nk'uko onye ego cyane
okay ni audition ya mbere zizobandanyizi
cyane gose ni Miss Ngoma 2020 première édition bisigura ko buri mwaka hazoba hariho ama édition gushika
bije y'ibintu nk'ibi ava amafaranga akora ibikorwa nk'ibi ava
urazi iyo umaze kwiha igikogwa ukamara kwiha intumbero na vision urakora ibishoboka byose kuko imbere yo kubikora twari conscient yuko amayira ari menshi kandi bizotugora kuyaronka ariko twavuga duti nimba tubigiyemo turazi icyo dushaka niyo dushaka gushika ego niyo mpamvu rero iyo ufise aho ushaka gushika urayaronka ego urayaronka
wala sawa turagiye rero muri demi finale ntibagiye hariho ibintu byagiye biranavugwayo hariho abantu batarusa amafaranga sinzi nande estanishi ari kuza muri finale sinzi hariho amafaranga yo mutamuhaye ibi ni ibintu byanciye mu matwi uvuga ati nzobibaza ababijejwe umuco umeze gute
nibaza yuko ibintu nk'ivyo bibaye ukuntu usigaye mbona amamedia y'ubu tuba twaragiye ku mamedia kuko ni byinshi cyane byavuzwe antuka nabo baririmvye bodushingira inahe twakoranye neza nabo nivyo ni ama evenement yose itegerezwa kugira akagorane kuko urashobora kuvuga uti akahota gatonye ugasanga nakubwiye ko tufite tubona uvuye kuri stage ukatusanga umaze 30 minutes undindiriye ntibisigura yuko kandi twebwe abenshi b'iwacu dukorana twahejeje ego
estanisha yaje kuririmba mwaje
ego na muririmbyi n'umwe kuko none twakora finale gute demi finale dufise abo duheraneye estanisha kwataririmbye twaramuzanye preselection twaramuzanye demi finale harageze ko duha kibanza abandi urabona yuko mu ba DJ twibutse abakobwa twashe kuzana DJ Alida ko twarabye tuhindure ni technique y'akazi bishobora kuvuga uti aha abaririmbyi b'abakobwa reka duhindure technique y'akazi uba DJ turabe umu DJ w'umukobwa paswe ni igikorwa cy'abigeme sivyo rero iyo ni technique y'akazi esanishiga ni contre kwa tagarutse ni contre yaba Miss Erika na wenyene ni contre yaba Bernice Belle na wenyene ni contre
ko Bernice hanye kuri Bernice ariko uzaba muri finale nabonye afishe ariko ni twamubonye habaye
kuri afishe Bernice de Belle nari ko muri finale oya oya
okay sawa mugusozera tukubona batubwiye yuko premier dame nye ni cyubahiro umutambukanyo ni cyubahiro mukuru y'igihugu aza kwitaba bino birori ariko ntiyaje habaye ingorane nyabaye
Sanzwe icambe na mbere no shima cane yara twaragiye turamitura nk'ugwaruka aratwakira aratwumviriza igikorwa aracumva aremera kudushigikira aremera kudufata mu mugongo nga marraine wa evenement nivyo vy'ukuri yari kuza kuri uyu munsi kandi yaradushigikiye mwarabibonye yuko yaravyiyemereye ku mbuga ziwiwe ariko urabona yuko premier dame nurundi gwego nugwego runininya asha kuvuga ati umuntu asha kwamari mugabo agafatigwa mugabo hariho ngaho ari bamuserukiye abo intumwa yari yarungitse zari zihari ngahanye comme programme zabo usanga ziba zitari nugwego urumva ntivyashobe gushika gukunda yuko ashika nga mugabo yarungitse mugabo kuba twari yaradushigikiye adufashe mu mugongo nivyo kandi murabizi kandi
turabizi imvura iri mu vyatumye atazi
Oya imvura niri mu byabitumye kuko yatubwiye kwafatiriwe yatubwiye yego yabitumenyeseje mu myanya wa kare yatubwira ati ndabona yuko programme irahindutse ku munota wa nyuma ariko nta kibazo ndaza kurungika ijisho yego gusa nuko n'amasaha yaciye maremare mu bisanzwe we yarungitse niwe yari guheza kambika corona ariko ni sawa byose yego
sawa reka ndabashimire mugusozera kabisa ikibazo cya nyuma mwiteguriye gute commentaire yose iza kuza nyuma y'ino evenement oh muduga occasion oh ibiki oh izi ni comment muzumvise mugiye gukora iki muzokora iki muri rusange
tuzumvise cya mbere biraryoshe kuba tuzaba twakurikiwe kuko nawugira komante atagukurikiye nawugira komante atarakuzi icyo ni cya mbere bisigura yuko hahandi twashaka gushikana Miss Ngoma kakaranga hariyo abantu bimaze gushikako hama rero kandi komante nk'izo nizibura ariko icyo nzi neza nuko sinibaza ko ngizo ziza kuboneka kuko commentaire mbi utangura kuzirongera ahuri nibaza ko wari ngaha wabonye reaction ya public igihe haba proclamation
byari bite sasa
igihe umuduga washika n'igihe haba proclamation byari ibintu utumumerereza wabonye yuko umuduga ushitse abantu baryohewe baratangana ntibabyumva hama babonye na proclamation ni gake cyane ushobora gutora aba miss hama bemere ngo byakunze benshi akunda kuvuga ngo habaye ubusuma ariko
ibyabaye direct
babiryohere wanose tuko tuvuga felicitation kuko mwakoresheje ukuri kuri rero siniteze commentaire negatif kuko ndi kuri terrain nabonye iza mbere antukuwo wundi
okay big up sana hama courage ndibaza ibikorwa birabandana
cyane rwose Ngoma event ni entreprise événementielle turaheje de Miss Ngoma kubatane murabona ibinzi navyo tugiye gutegura tuguma tukora
agakrende yo kwibira aba miss abari ko bategura izindi miss igihe cyo zokumva miss Muyinga miss Burundi n'izindi agakrende yo bibira nka conseil mwebwe mu bimaze mu miss
cya mbere nuko ndiko ndabishima cyane ama miss ariko araba atandukanye kuko izi ngufu z'aba ba miss bagenda baratora mu ntara zitandukanye bizotuma bitworohera kandi bigira n'ishongi nziza muri miss Burundi kuko birakenewe kandi harageze ko tutegura miss Burundi ama clan doye nayo novuga ati ababikora bikorana umutima ukunda kandi umutima ushaka
kandi ugumye
umutima ugumye
kuba comment
urangoze
eh comment zirahaba zi
nakubwiye ko twe turi intare kabisa yego twe turi intare Ingoma event iyo hataba abakobwa ko turakoga benshi ni no triple saba abakobwa ku bahungu abakobwa n'abagabo barinda twe kuba twarataye igikorwa kuko twaradodoye henshi hamwe bawiteze ikintu kabura hamwe nukuri turabagabo
abari ko rategura zero azindi minsi nabo nyene namwe mubabagabo uko atari uko muzobiheba mubimwiruki
ariko urumva nishimye ariko biraryoshe cyane kuba umaze amezi atatu agera kurane uri kurategura ikintu hama munyu mugabona kirabaye hama na bimwe wemera ukabondura bishikanye
eh mwungutse mwaho
sa
mwungutse ku mafaranga uriravye mwungutse mwaho
jewe ubona ubira zagenze neza.
Ok, ma se posso fare menzione, vanno, le cattive gite, cucognene, navano, vita, vino, curissima, che cucò, urazie, capaste, invura, alchira, guanavano, vita, vino, giro, origine, numero, chan. Quali live, vanno, vabbè, dati, no, 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 no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, yaduherekeje kuko no mu mamezi hari aho bitoroshe hari abatahise badukunyura ubwo nyene ariko uri muri bamwe bahise badutahura mu ntango baduherekeje muri kino gikorwa cyose asante sana.
My name is a classic ko turavuga ku vya miss mwabibonye a miss beza cyane je kuva mbona ba miss miss ngomarima bakoga beza s'il vous plaît tuvugishe kuri babana bagororotse vraiment nibimwe ariko murabira.
Hey, umukobwa mwiza aciye ubwenge kandi wakaranga w'umunyakaranga.
Okay, babitoye rero nubabaye miss ngoma numukobwa natural naturel na bintu by'ibi makeup na bikino mubaze umudanda ari natural ari direct. Merci beaucoup de grâce subscribe like na share ina Isaac TV n'utamaze ishigikiri ko byose bitere imbere bye.
Isaac TV, oh.